Dabi Records.
Bengithi ngiyafona darling,
awutholakali ma.
Umlungu wathi awutholakali darling, yeah. Bengithi ngiyafona darling, umlungu wathi awutholakali darling,
ngikale palini ma.
Senza ukukhuluma na voice note.
Dali wami voice me. Uban lo mlungu ophendula yo my babe. Indaba yakho yokuhamba ebusuku ngayime. Ngicela indlela mangabe uthando lami awuneli. Yelele mama, mangabe lento yakho ayipheli. Ah yeah, ay sithando sami. Dali wami lala ngalele. Singene khona thetha macanda noma ngamela. Ngikujabulisa mangaba unemengcono ungitshela. Ma take away nanka mabhodwe kawubheki.
Bengithi ngiyafona darling,
ah yeah,
yeah. Umlungu wathi awutholakali darling,
ngikale palini ma.
Senza ukukhuluma na voice me. Senza ukukhuluma na voice me.
Uthi busy mhlambe dali wame. Kodwa dali bambi phone mhlambe network ayikho dali. Or maybe uzongishaya ngeyitori. Dali sozomthanda omunye umuntu phela dali ngoba suka kude. Kodwa bambi phone dali ngoba phela mina ngekhumbule. Kuloko ngizama nje ngisabathe ngiyafuna ngitole. Wena usabambe usoyi superstar uyi ghost in my heart.
Bengithi ngiyafona darling,
awutholakali ma.
Umlungu wathi awutholakali darling,
ngikale palini ma.
Bengithi ngiyafona darling,
ah yeah,
yeah. Umlungu wathi awutholakali darling,
ngikale palini ma.
Senza ukukhuluma na voice me.
Ikale palini ma.
Senza ukukhuluma na voice me.